If you're lost, you can look and you will find me. I'll be there when you need me. I ain't running. So time. Thando Lwakho, 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 Thando Lwakho. Gigile keke my baby, batho nungwambe ngekemi. Bathi ngikwashela ipendi ngikline ngichithele isigigi my baby. Pho kunanungo wami we. Umubambo lwami wena usuku masambe wena uyisiphiwe esiphuma kumkhwe wami wena let intando ngidlizele likhaya ngilimise the haters who hate abayeke wangithanda ngisagqoka amasaka ngingena amasenta kuzange ubaleke khathi yena funa amakhongo wena ayikhalanga fomo yikho mina khipha mali nika malume yena fika nankomo wase wamuhle mntwana ngithanda kanjani your heartbeat. I've been learning the language that your heart speaks. I couldn't walk, couldn't climb, couldn't creep. But when I found you, I knew I found feet, so I ran with it.
Wase wamuhle mntwana ngithanda kanjani. Ngithanda indlela osiphethe ngayo, ngithinta kanjani. Mihla yonke mangivuka ekuseni. Ngibonga usimakade ngothando lwakho.
Tanda ange, tengo limaze, hold my hand.